nasema Food Plaza wakiungana na nani? Ni wakiungana na Vision Plaza, wameleta vitu quality, wakisema ya kwamba quality is our priority. Kumaanisha nini? Vitu quality ziko kwenye ground, kama TV ambayo inajiita Vision Plaza Android TV. Ni ile TV ya smart Android TV. Ni ile TV ambayo
Thank you.